Ndakimuhaye n'umutima w'urukundo mba ndavyumva mukunda ndakimuha ndegreta gusa. Jesse nigera nicu.
We no vuga ko mu Burundi no mu bantu ba mbere bazanye ikintu cyo guha inoti iki abahungu.
None si bisanzwe.
None abantu bahora bavuga yuko dodo bishika n'umuhungu akamuha inoti. Atacyo yamukoreye. Kanda gacayo bridge umuhungu ati udakoze iki inye je noti zanjura zinsubiza.
Gose. Isaac
TV. Yes, my name is Star Boy behind the camera. Mari Juma Jukes changa akabari Akim Junior kuri camera mbere turi kumwe na Juma Jukes camera kabiri turi kumwe na Akim Junior ni cha kiganiro nyene ni cha kiganiro twama tubahereza misi yose tukabandanya kuyaga namwe bakunzi ba Isaac TV icya mbere ndabifurije umwaka mushasha wa 2021 uzubabere umwaka w'imigisha uzubabere umwaka wo gutera imbere muri byose mu bikorwa byanyu bya misi yose cyose nyama ndabarambira kenshi murazi ko tuyaga muri byinshi so za kubona kino kiganiro sana. Igano kizwa kiryoshye gose. Tugumwe n'umuntu kweli akunda kuvugisha ama media sana n'aba diaspora. Yes, murabizi sineba sana uno n'umwigemere kanda mwakire we ntuhaguruke je nahaguruse. Reka ndamwakire ndamuhe ino mic. Nayiruka kera tatatuaje afisha ariko buziruzi mubiri wose. Yes, reka ndakuramutse dodo meze neza.
Ndameze neza.
Eh amakuru y'imisi.
Ni poa.
Wabyose bien. Ayo madineti.
Eh.
Wabungonga.
Kubera.
Kwari manini yana
ameze kunyene
urari ko wavyisa amahoro meze bon mwaka watangwe fresh mwaka wa 2021
ya
tuje muri mudi
njayo none
tuje muri mudi ha muri mudi ni titira y'indirimbo yawe mudi bavyandika gute kwanza m o
o na d
o zibiri na d uvuze kuri muri mudi ni m o zibiri na d niko bavyandika bakunzi ba Isaac TV. Jesse ni kiganiro uvuga ko kiryoshye ni kiganiro home tugira dukora nino mu sister no uvuga yuko warakoze ibintu byo mu gikoni sana no uvuga yuko waragiye hanze uranakorera bega gukora akazi ko mu gikoni cyanke wakora ubundi buzi nyene like
shaje byo mu gikoni wapi no gutekana nibyo nzi
uteka na byuzi uri hari hano ne wakora akazi akahe
buzi ni
tabishanye aho wakora kameze gute gatoto
narera umwana
warera umubebe none uko utari baruka kugira byoroye kumurera ko maze kurera babandi nuko ba wameze kumenya kubarera kubyo nawe uvyaye wiwawe uca byoroha kumurera
cyenda mfise umwana
banga umwe babiri
umwe
aho sanga ho rumwirukana ati we na amahera bamasha ndakurezi kandi ari wiwawe eh niko ruvuka
niko
ramurera abise imyaka ingahe nimba atari banga
arakuze
imyaka ingahe
icyenda cumi nkuko.
Okay, tutatebye je kenshi tukunda kwirikira ngo turi en travail cyangwa turi muri action cyangwa turi muri action bivana n'urimi wumva uno munsi dodo namuzanye ngaha ni kiganiro home so yari yambwiye ko abandika inzara uno munsi yaje atazibanditse nicyo gituma namurondera ikintu ashobora gukora kugira kikugore cyangwa wambeshe ngo urabandika inzara
sinabanditse uno munsi
bazigumije ari mbega bacha bazita none uyu banditse inzara bacha bazita gute sijya mbandikana bazita gute
nuko nyene kugira intege
bazita inzara sijya babandika inzara cyena byunzi yes tudatevye ndiraza kumuzanira irenga renga dufashe kugira hane kuzitobora dodo uri ready wavuze ngo nuzi guteka gende da kutazi kugira irenga renga gende umba ndazigirira bishobotse yes no vuga yuko ni dodo ngo yita dodo Burundi kuri cheno yiwe genda muraiza ndirimbo ziwe yavuze ngo indirimbo yiwe yitwa mudi m o o na d ahore bisigura ko ari mudi Juma Jokes wabonye ngo yitwa mudi izindi ndirimbo ntanizonzi muganda za kuzirabona munsi yes dodo ikindi kintu ushaka ko uza gukora uno munsi n'igihe ndani ndaza kuvuga rusonge
eh shaka kujya ngene ndaburi hamangene ndaburi
yes no vuga yuko turi kumwe na dodo no vuga yuko numuntu avugisha cyane abantu benshi cyane kandi ngufitiye urusaku je numa ndaruvuga mwa je utumureka kuri nyishu reka ndasese no kugira mikro ngaho kugira bigende neza ama tubandanye ikiyago uri kuragira ante uri kurakora sound ni byera jamu ama uri kurakora ibikorwa byawe so welcome uvuze ngaho nani sound ra jamu hama tubandanye tuyaga kurayo marore ayo marore nubona kwa eh
ibintu nibiki star boy
niho sawa umukobwa arangwa no gukora none udakora uri umukobwa umva ukora urumuki Eh wewe ugira VIP wicarari akwisaro kandi ngasigaye afite saro mugama akura nsumira ngo uri mu gusubira hariya. Ngo mahera ngo yakubanye make ngo uri mu gusubira hariya muri Saudi.
Oya.
Cyane muri Kuwait.
Bizoshika.
Bizoshika nzasubirayo. Ama bimwe bivugisha ngo uzogiburaya wari kurahenda abantu rero.
Eh none ni ngombwa ko ngenda muri Saudi. Yeah,
sure. Again, that na han. Kushaka kujaye nka amato dusumira. Tumva henshi mbuga twadushaka kumenya izoja. Yavuze ngo nazi guteka no muri Saudi ndabona yaragirirenga renga. Haje ni vote tide ya do vraiment ni gute afite diplome mu biki mu bijanye n'iki kugira abantu ariko baradukurikirana base nababimenya maca mu make. Wize gushaka mu kanga erga toto.
Jewe.
Mwicenda. Mwicenda ni mwari bwatangure kwandika muri mood. Mwicenda muri mudi muri mudi wavyige mwicenda canke na kantu wize apa ya mashuri yawe uza kugira uza kukiga dokote kubwenge nawe cyubga ati ni mudi wari zicyongereza rero abantu bizicyongereza je nacyongereza nzi yanditse mudi M O O na D niko bavuga ngo mudi juma jokes nuko nyene we ko nzira umwongereza cyane yese ariko amata sumira dodo na kugenda naguhamagara kugira dukore kino kiganiro home twashinyira gukorana ikiganiro home mugabo fise urusaku nshobora kukubaza bimwe kabiri gatatu biravuga yuko hari ibintu by'ibifungo biri hagati we na MT number 1 ntituzi nibi inyene ntituzi byo wamukoreye ariko kenshi tuba dushika kubimenya ariko hari na maskendo menshi usanga tuzi yo kuri dodo mugabo tuba dushika kuyamenya bice kuri wewe MT number 1 na dodo ni cyaka kintu bahuriye ko like nkuko kuko biravuga yuko hari igifungo no gushwana mu mwarashwanye
oya na
vuga ishukuri dodo
na kimwe ni umuzungu n'umwana mwiza je arampa akazi kandi amhemba neza
yaguhemba neza ariko amato asumira warambiye yuko hari kintu mufa je nkavuza ujyo ngaha kazi k'abantu ariruka ndabe neza niko na ujyo hapa arinambia kamata mchamba
ndamchamba
MT number 1 kamata mchamba
uya toagi kiki my friend
Sawa utamchambia nini? Mbona unitumia audio?
Mimi huyu.
Wakunzi wa Isaac ndizenda ndaza kuichisha mkigani kazi yako. Ainaambia kama atamchamba kama MT number 1, alimtumikisha yaramukoresheje na mahera ya muhaye.
Amemje neza. Amemje je niko navuze. Yara.
Okay, basa kazi wamukoreye nimba tari banga kara kazi aka ikonse dusanzwe
dizi. Ni makeup. Yari muri shooting. Wari wabanya amafoto kuri stati wanje.
Uyari muri shooting wamufashije ikintu bita makeup.
Yeah. Makeup.
Ama ni aguhemba inoti uyimukorera ku buntu.
Wa journaliste mfisuru.
Dodemera wamukoreye ku buntu ivyo turabizi.
Ya uwo uje mu boss wa.
None abantu bahora bavuga yuko dodo. Dodo bishika no muhunga akamuha inoti. Ataci yamukoreye kandi agacayo bije umuhunga ati udakoze iki inye je noti zanjura zinsubiza. Abo bababeshe. Unga jena hari ndiyo kuzima basi narabuze abandi bo baraziroha
ndaguheze iki no
eh oya abandi bo baraziroha nari ndeje ko wo mpi note kacumbira ati kora iki inyama cindaziri biravuga basi ko rutanga amahera ko ba tip eh uri buka yaka kera yo kwa kese ngo mwa inote mu bije kina caravyanka
none byo nibyo bantu miye ko
kwe oya turacaya aga ni kiganiro we kora na gutumye kugira ukore zino renga renga ni kiganiro ho muhama tibandanize ti yagi
renga ndakugenda nadiri
e kandi ufite tatuaje nyinshi
ndakubajije
turenga ino tatuaje
izi renga renga
ndakuba turabe dodas gari umustara sgari ufite tatuaje nyinshi
ni tatuaje
era banga juma jokes ah handitse gute reka nsome ikintu cyose twagisoma it will work to be aho umuntu yavyanditse nabi urdi urtidi birango no gusoma
kwera tacongereza
uwo umuntu ngira nacongereza yize neza iti urdi juma jukse yanditse wu urdi acashiramo urtidi umva ivyo ari byo uwo umuntu yakugiriye ya tatuaje juma yegereza ngaha turabe ngibi ngaha
juma manyira gumye
byaramunaniye afise na tatuaje ngaha mu mugongo mana yanje kandi uri mu gusubira iburaya iti worditi ndetse nagiye ikintu cyongeza n'izina ryima okay ni dodo tuitegi ko aronsi konseri muga konseri za zikora mu rumonyo nta konseri wigeri ronka ngaye bujumbura sinzi gito
ni imana yuguriye imijyango
ukora mu rumonge gusa
hose
bujumbura ntukora
hose
Mbega dodo ni cyaha ikintu basi do special yovuga yuko yuba yarakoze uno mwaka w'2022 ikintu yovuga ati vraiment mana iki kintu muri 2020 vraiment novuga ko ari special kuri jewe
arubwiye salo.
Mhm.
Kandi meze neza meze fresh mbaye.
Mhm. Ntiwibeshera salo ni wawe.
Ni wanje kabisa.
Mhm, nta kindi.
Oya.
Mhm. Okay.
Wagaze neza.
Eh, muziki wagaze neza. Ndabona namatatu aje yabaye menshi.
Vyose.
Ariko no marori vrem. Uri ku moto yambaye ukutanguje mu maso, ntacho woba jumu. Unasikia sasa? Na ikindi kibazo nshobora kuba kubaza uvuze ko wuguye salon muri 2020. Ariko umuntu abashaka kumenya mbega ikintu nacho nk'icyarenje yarahuye nayo muri 2020 nka dodo ikintu atazofa yibagiye nka challenge yahuye nayo. Mbega washaka kwitubwira nayo?
Simora nkunda kwibuka kahise.
Mm.
Yeah.
Ariko je utazimbwiye ndazikwibutsa. Je utazimbwiye ndazibibutsa?
Simora nkunda kwibuka
kahise. Eh, challenge ntuyibuka.
Yarabaye byarahise.
So nanjye turasubira inyuma gato. Dodo novuga yuko yarigeze no gukora ikiganiro ngaho kuri active ariko ararira. Novuga yuko nanjye sinashaka kumuriza ngaha. Kandi Dodo ni umuntu yavuze sana kumarezo sosiyete iri hariya muri Kowete. Yuko ahinota batipe aho abatipe twariko tuyatanga we no vuga yuko mu Burundi no mu bantu ba mbere bazanye ikintu cyo guha inoti iki abahungu turibuka ijya kaya akese wa mwa inoti mbega mwa yangaya
none si bisanzwe bijya nabyo
ariko kandi mwa inoti cyumubwira ikintu agukorera
bijya byararenganye wowe ushaka kuzura kapu ushaka kune
mugango numva ngo utanze inoti ngo cyusaba ngo ikintu bagukorera
cyigiki rero bankurera
nce sindabizi nanjye n'icyo cyumba ashaka kumenya
nanjye wowe ukivuga utakiza.
Sha, jenda abona ntivyoroshye.
Ndabwira kunyica jenda.
Ariko biramaze gushika mu buzima karogreta yo haye ikintu umuntu.
Oya.
Hmm.
Kwera mbanda ndakimuhaye n'umutima w'urukundo.
Izo ravuga we gile mike n'so.
Ndakimuhaye n'umutima w'urukundo mbanda vyumva mu kunda ngo ndakimuha ndegreta gu.
Hmm.
Je sinigera nicuza ikintu nakoze.
Hmm. Ariko kwicuza urashobora guha ikintu umuntu mugabo ugasanga ibyo mwavuganye si byo yakoze ukavuga ati mbo cyo kintu cyanjye yo ndeka kukimuha kuko bivanye n'ibyo yakoze yabikoze ko ntabishaka.
Oya ari imenya none wowe mba nabihaye wowe batabyengagira
mbega nimba atari ibanga uri hariya muri Kuwait ndazuribuka abantu warungikiye amafaranga umuntu warungikiye amafaranga ukabona yuko yavyagije umusaruro kirundi kiragoye yavyagije umusaruro
n'umwe muri abana bake nk'ubu je mvuze nabi mucabungu bamugasubizamwe
vuga neza no sawa
nawe rero urumva ivyavuze sta
kuyavya byazisha umusaruro ega kirundi kiragoye je nabo bakigumiza muna na kimwe kirundi kiragoye yavyagije umusaruro basi mu bantu wahaye note ubona ko yavyagije umusaruro
nta numwe
bose barayonone were kurinde
oya ibyo sivyo ndi musaboy kandi
Mega dodo izina rya Javre ni rya ari abantu bigaze kumbaza ngo ko yita dodo ngo izina ryiwe Javre ni rya
nitwa Irankunda Mwajuma
Mwajuma urumizimane wewe oh yawe nturumumejunga ari abamizimane bigira ko ibi byose n'amatatuaje ega nanye nabaye mu mizimane narabaye mu narigeze kumuba narigeze kumuba nanje ariko dodo ariko mantere nagize waje ufise ibintu kumuti mbega yo ni look shasha ugiye kuzura jamu abantu wambaye uko cyane
look shasha urumva je nari kuri salon wo wantelefonye ndi kuri salon ngomba kwifresher
ariko nawe uje mu kigando niba twavuganye igituma nababwiye yuko uno mudada twari twavuganye yuko anzanira urusaku cyane nza kumubaza urusaku yeme araza ameze kuno none wumbwira umuntu ko batugira dukorane wumbwira yuko umuntu twa tugira dukorane ikiganiro gisanzwe ko yozo kunyene
Ba meze nkuna juku nibi bigudi
kubera ariko tubwizanye ukuri umwaka muri rusangi 2020 wagenze neza
gose maze nkwezi nugure solo yanje bano babastare bose mu Burundi nabonye baje kuri
ari
namwe ni muradze
ariko ikindi naco camvuga cyanca ndakubwira ikintu na ikindi kintu negezwa kuvuga benshi barakwidogera abantu bari mu bihugu by'abarabu benshi barakwidogera bakavuga ati dodo yarakoze ino mbwa araduponda ngo dukora akazi ngo kikiyaya ngo dukora iki kandi nawe warakuye hi note igwa hijya salon Saruni wa iku yari ya.
Wevzo vizi hote vizara maze guhe.
Oya babi sigure kwa menshi wala tuku likira na baba shika kubimenya. Ok. Ok basa mbabazi tangwe 2020.
Mbabazi ziki. nene wa tutse arwonabwiye nabi yaraheze buturi muri 2021
ye ariko
2020 byaheranye na 2020
ariko iyo dutanguye uyu mwaka kenshi turasaba imbabazi tukavuga ati mana dufashe uno mwaka kugira uzugende neza imigisha n'imihezagiro kubo twacumuye ko batugirire pardon batubabarire
umuda wewe nta kindi
aya oya dodo
imbabazi zikije ko ta muntu ufite ni ingorane
sawa bisigura yuko si umuntu ushobora gusubirayo basi gukora akazi
none ngana
gukora akazi none saro saro rega arashaka kuyikora none ushaka saro yonyine ntake nagani
shaka kugura na shop y'impuzu muri China
aone bega ikino gitenge wambaye bakita gute ino mpuzu imezu
je n'umuntu yakafadonyu kunyene je
nagatenge
n'umuntu yakamaye kunyene nagakadu
acagwa kadu y'igitenge dodo no vrai ko ubuzima kwati mumenyereye mu dodo nta tatuaje arafise ariko deja bo yamaze gushira ko matatuaje wayi gushira ko tatuaje
na kubera ari kintu numva yuko ndagishatse ndagikunze kiri ku mitima yo wanje narabona abantu bafise matatu naje nkashima ko noyishye
ubwo ni vyagukanza ati mfise tatu niyo bashobora kunyita umustare canke nyitwa icamama ariko rezi tatuaje
ni bibano ni ari abastare batagira matatuaje kandi ni benshi
Bira maze gushika mu buzima kaja muri concert ukisabira ko uja kuri stage kuririmba.
Nibi bawo nta numusi barimo.
Bose umuto to guhinyuza tugasanga byarabaye na.
Jewe. Nta numusi warimo.
Umviriza nababwire je aguma mpariza. Je aransabye ndamusabira je kuri stage. Stand up kari mu babeli. Dodo yarampamagaye ambira ati Jewe ndamene ubufu. Juma jokes. Nari kwa kari mbabera mwira ati mubwire amipro aguma mvuga.
Urambeshe.
Yambwiye ati mubwire amipro aguma mvuga hari imbere ko dodo Burundi ari ngaha aje kuri stage. Ako nagaciye mu je sinzi kujya umuntu. Ye ndamufata video wa bya bibindi. Yarambwiye ati mwirira amipro azarancisha ngo muri micro.
Urambeshe nuko.
Ansabire kuja kuri stage kuririmba.
Bizana ndakubwire. Jewe bari bamaze kunshira no kuri afishe umuntu yanduki ki afishe ko bashize boss wiwanje urumva kandi umuntu yani yabisabye ko no jamu ni Dr. Wa
kubakizi na byarafashe umwanya mwinshi kubakizi na byarafashe umwanya mwinshi
Dr. Waka kandi jewe nubwo naye kugenda sinari kuri nagiye nibere mu ihoro
ihoro bisigura iki umuntu ari mu ihoro
nari niriwe ndiko ndanywa
wari mu ihoro imivinyo aja wina kanyangu no gadot na kanya na
kiri bangi
akatsi basi niko bakita usanga kameze nkuko nyene mbona akatsi
mbona iya ifunguki kamba
sasa kanyanga nayo kanyanga tubwire wowe buze ko numuvinyu gusa
leta kisuni kate ika
okay tiyeri tusaje ka kisuko uravyumva waranye kanyanga izamberezo zo kugira zigende ukonye byagenze gute towa moya moya kura imwimwe amabigende neza sunaona niko namfundisha niko namfunza mimi niko namfunza fanya haraka tumalize kipindi tukule tunasikia njara tumvi nzara
ugali buko wapi
ubugali burahari ariko dodo ego reka ndagushimire ariko ndongera ndakubaza ko hari benshi usanga bagukurikirana bagukunda cyangwa abakunzi bawe mbega akazi kawe gahagaze gute neza na neza kushika kuri uno mwanya akazi ko muri music turese SUBCRIBE
gahagaze neza sindirimba ishashi zosohoka mu kwa mbere na video nari namaze kubivuga itakwa
azoba ari audio
navuze ko itakuwa nifunga mwaka wa mwaka so meruka kuva mu gikoni ibintu biko biratekwa neza tugomba kuja mu kazi rero ko gushutinga
ariko uno mudada je kenshi nguma mvuga ibintu byinshi byamushikiye hari indi story nashobora gusiga inyuma twari mu muziki ariko nundi turacyari mu muziki ni muri rimwe bita Mr. Giba byaravuzwe ko mwasohokanye warabivuze cyane ko mwasohokanye ariko tuba dushaka kumenya ukuri bice kuri Isaac TV je kenshi ushora kuvuga ukuri bice kuri indi televiziyo ariko hari abantu badukurikirana usanga badakurikirana izindi televiziyo ni sure sivyo baba bashaka kumenya mbega Mr. Giba yarigeze akundana na Dodo Burundi baba bashaka kubimenya bice kuri Isaac TV kuko deja cyo kibazo nura kitwishura
je shobora gukundana n'umuhungu yiyambiza
Mr. Giba yiyambiza
abantu mubona
yisiga mukorogo wovuza
jeje nyira ndumukobwa I'm going to go to the house.
I'm going to go to the house.
nziko kera ariho zari zihari ibintu by'amakanyanga
yes ndabakunda cyane bakunzi ba Isaac TV reka ase n'usozera mu kuvuga akajambo kanyu maca y'inkuramutsa bakunzi biwe cyangwa kuramutsa abantu bari mu
kwita abagenzi
ndaza rafite abagenzi biwe bench agashwa kubaramutsa bice kuri Isaac TV amatuka yaga tukarangiza ikiganiro nabaye nk'umusazi cyane navuze byinshi kubera ati kumwe na dodo no umuntu arambwica sana
abakunzi ba gender kazi ega ndarenze
vugizino kwiriye na
dodo burundi
uri muri modi
ya niyo ndi vraiment ama amakunzi ba dodo burundi ndabakunda cyane mwese mubandanye mu supportinga tuje turareka gutukana na si byiza majambo jambo ma commentaire mushira
ngo nguraho inota abahungu
urumva umu journalist ngo bwamire dukoranya ariko arango uno munsi arango esa
bajari bijyoshye se nkunda abantu bari happy nka wewe bayaga
afye bakunzi ba dodo ni muhora mubona bijya biboro byiwanje byisununuye nyene by'abantu bakuzi
amango je
ngo nkanyanga
cy'abantu bakuzi ibintu by'abantu bakuzi turabizi ibintu by'abantu bakuzi turabizi
ama ndabakunda cyane mugwe mu supportinga like na share mutibagiye na kuri channel ya Isaac TV ngwe mukurikirana ibiganiro byawo
bagume bari muri mood
ah umutipe arakaze ararwenze
uvuga izina nkwiriye
ya dodo burundi hama na star boy
uvuga izina nkwiriye cyo
vuga dodo boy sinavuze star boy none ko ugumunyihutisha kandi ntaraheza kugira
irengarenga zakunaniye
kiganiro wose nakubwiye ko ntazi gutera
Ariya rero wari wibereye guzura givye abandi batezi tatwitekere. Ubu rero ufungurira iki rero urumuhira?
Jewe ndakunda igitoki.
Ah ufungura ibyo utiteke cyangwa ufungura mu resto?
Je barateka je nka fungura.
Ufite umukozi?
Eh.
Cha je nzo muvumbura no mwigeme uko je vyavuga sindavyemera.
None sta bombe ndakubaza none unyemera kubera iyo. Kandi ko mengura nyagiwe umva ni je mpindutse mu journaliste rero.
None uri kurambira ibyo ntemeye ibyo ntazi eh ndanyagirwa nyene eh kanje nzo kuvunda kwivumburira muhira manze ndabo mukozi byose eh ama nabikunze cyane twakoranye bien sana ndaryohewe sana itwa dodo genda kuri channel yiwe gure subscribe cyangwa Sabonnez kugira ngo bandanye gukurikirana ibikorwa byiwe natwe dukurikirane nka Isaac TV turabakunda cyane gose ciao ciao the number 1 mu Burundi turabambere cyangwa tubabakabye cyangwa bagatatu rifiye ko tubaha ibikorwa bimeze neza turi kumwe na dodo Burundi ashe kuri Isaac TV byari byiza cyane gose mundema zigafise 3 niwizi kalifa mu Burundi yengarenga za munaniye ngizi
majambo usiga ufisa majambo
singizi ni za munaniye singizi
usiga ufisa majambo stable
yeze za munaniye hamanzo muvumbura ariko arazigi
Isaac TV oh.